Isigodi iSouth Africa. Umholi uNkulunkulu. Sila enkabeni yeTheku kwezinye nje zeindawo ekhona la eThekwini. Uhlelo esiphezukwalo luthi Point of View 10. Igazi lomuntu liyakhuluma. Udaba ke size ngalo udadewethu olayiduze kwami. Simbeke kanje ukuze sivikele yena, sivikele nomndeni wakubo, sivikele nabonke abantu abaseduze naye. Kodwa ke udaba uzosatha sibeke ukuthi yini le yenzekile, yenzeka kuphi ngasikhatsini, yini lesifuna ukuthi ke yenzeke ngalesenzo asibonile. Angithathele izintambo ngiyibuyisele kuyena. Bheke sibuyisela kanjani kuyena. Ngibambele dadwethu.
Ngomhlaka 5 June 2022 ga admitwa esibhedlela King Edward kwathi ngomgqibelo kwase sekumhlaka 11 mangaphosisi ngangisa admitiwe khona esibhedlela kwafika intombazane ngiyacabanga ukuthi mhlambe ineminyaka elako 17 years 18 ya admitwa kuleli wadi engangikulo ifika kwaku isemini ngabo 1 cishe ikhathi ukufika kwaye esibhedlela yayilele maqondana nami umbhedwayo ilobi from isikhathi ingena nje ewadini yayilibele ikhala ithi icela usizo ikhala ngekhanda onesi bamnika amaphilisi enhlungu yalala isikhashana cishe mhlambe 20 minutes kanje yaphinde futhi yavuka ikhala ngekhanda futhi libele ithi icela usizo baphinde bayinika futhi amaphilisi enhlungu kwathi sekuyintambama sekushintsha ama-shift kuzongena i-staff santambama lesi sasemini sesiphuma isikhathi kwase sekula ngabo 5:30 to 5:40 intombazane le iyavuka futhi yayingakazi kahle ilale yayithu ukuthula for isikhashana wabeqeda ukuyinika amaphilisi ngoba nawo amaphilisi kwaze kwaba ukuthi bagcina abasayiniki ngoba sebethi kanje sekuzoba i-overdose. Ngalesikhathi lesi sekushintsha ama-shift intombazane le yavuka futhi isikhala kakhulu-ke manje ilibelithi icela usizo ikhala ngekhanda. Ekukhaleni kwayo ngekhanda balo kwafika unesi wazama ukuthi ayifunze ukudla khona bezokwazi ukuthi beyinike amaphilisi ngoba yayingafuni nokudla manje babengeke bekwazi ukuyinika lutho ingadlile. Wayifunza cishe ipunezi imbili noma ezintathu yaphinde futhi yalala. Unesi lo kumnika kwakhe amaphilisi akazange esalome. Wamnikeza iphilisi cishe ayesele elo kwiphepha lelelawo amaphilisi mhlampe ayo-4 wamnikeza wamfakela wona esikhwameni ukuthi angasalibele ecela amaphilisi ngoba bengasafuni ukumnikeza so wamnikeza ukuthi ahlale esenawo ngoba base sebephuma bona sekuzongena laba ma bephuma nje laba i-staff sasemini base sebehambile abanye cishe kwase sekusele ababili noma abathathu sebelinde laba abantambama sebezo hand over keke to i-staff lesi esasebusuku. Sisahleli kanjalo isikhathi kwakula ngabo 5:20 to 5 lapho nje kodwa. Intombazane le asibonanga isukuma ukuthi yasukuma kanjani embedeni wayo angazi nami ngoba ukuyibona kwami ngayibona isizowa isishayiseka la kimi embedeni ngoba yafike yashayiseka embedeni lakimi bese yawela phansi ukuwa kwayo yawa ya yawa yashaya phansi ngobuso imbede yethu yayingasasengasekuqaleni ngasobondeni ngoba kwakunesikhala nje esincanyana kuba isebondweni kube soba yisikhala la bese kuba imbede yethu mayiwa yawa yawela kuleso sikhala lesisilaphansi ngamemeza mina mangimemeza ngimemeza unesi ngiyasho ukuthi ngicela usizo khona owili kwayimakha ukumemeza kwami ngiyacabanga nalabo abanye babekhona ewadini la bathuka khona babuza ukuthi kwenzakalani ngoba babengambonanga ewa wabonwa yimi kuphela laba abanye baze babona ukuthi kunomuntu owile ngenkathi mina sengimemeza ngithi ngicela usizo ngiyamemeza ngithi ngicela usizo unesi besabele bethi kwenze njani ngisho mina ngithi khona umuntu olimele la uwile kuphele mhlambe isikhathi esingango 5 minutes aqhamuka umuntu ukuzobheka ukuthi kwenzakalani bese mayise fika unesi uyafika uyabuza ukuthi kwenzakalani ngithi mina nangu sisi la uwile usukumile embedeni wakho afika washayiseka la ke embedeni bese wawa washaya ngobuso phansi maye fika unesi afike athi hawu kanti yilona uyidwayele lento yakhe amshiye kanjalo angamsizi ngalesikhathi unesi ehamba engamsizi emshiya khona lapha yaphansi ngibone mina kunegazi lapha phansi ngizama ukuthi ngilonge imphendule ngoba ngase sengibona igazi phansi mangithi ngiyazama ukumphendula ngiyabona lapha phansi kwakukhona namazinyo kushuthi ngenkathi ewa eshaya ngobuso wahlephuka namazinyo bese ngiyathuka nami ngingabe ngisazi ukuthi ngiqhubeke ngimphendule ngimvuse bese nami ngiyamyeka kanjalo kodwa futhi ngilibele ngiyamemeza la ngibiza unesi ngilibele ngithi nesi sicela usizo intombazane le ngalesikhathi salele laphansi ilele uyakhala and uyanyakaza kube ukuthi sekufika nalaba abanye onesi laba abasebusuku kwakusafike ngiyacabanga lo owafika kuqala yilo in charge of his staff sasebusuku ngoba uyena owafika kuqala bafike bambonisa ukuthi kwenzakaleni maye fika bafika bayambona futhi ukuthi ubani bese futhi bephinde bemshiye kanjalo mabexoxa olo onesi lawo bekhuluma bodwa bese ubethi uyijwayele lento yakhe le ntombazane le kahle intombazane kusho ukuthi beyingaqala ukuadmitwa kuyo leliya ward bese yake ya admitwa before and mabekhuluma bathi kanje unakho unawo lo mkhuba lo wokuthi ethi ezazi ukuthi uyagula afuna ukusukuma ngenkani yena bese libele yayiqulekisa lapha phansi kusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi abetshela ukuthi mhlabe usenza lento yakhe le ake wayenza before ngalesikhathi admitiwe kokuqala bamyeka kanjalo and ukumyeka kwabo bayakhuluma bathi kanje nimyekeni kanjalo loyo uyijwayele vele lento yakhe uyaperforma ukuthanda kabi ukubukwa ngathi ungazufundi bathi kanje ungazufunga ukuthi wafundela ukuacta indlela kaacta ngayo mayisefuna iattention and futhi ilokho okwangiphatha kabi kakhulu ukuthi intombazane le yayilimele kodwa futhi indlela ababekhuluma ngayo bethi uyaperforma uthanda iattention bamiya kanjalo kwaze kwaba ukuthi bayalo bayaqeda ukuyenza ama rounds konke baya hand over to his staff sasebusuku intombazane isalele lapha phansi kwaze kwaba ukuthi isithuleke futhi manje ayisanyakazi ngalesikhathi futhi besayenza ama rounds bathi sebefike lapha kimi bayeqa baqhubeka nabanye bonke abayenzi lutho ake khona oyithintayo ozamayo ukuyiphendula ukubona ukuthi kwenzakalani ngalesikhathi sebeyenza ama rounds cishe kwa isikhathi wayeseshayile u6 kwaqeda kushaya u6 balo bafika ngoba kwafika no dokotela udokotela ngiyacabanga ku dokotela owaye on call ngaleso sikhathi ngoba kwakuyi weekend maye fika udokotela unesi lo wasemini akhulume no dokotela athi myeke kanjalo dokotela loyo ujwayele lento yakho yokuthi asukume bese yayiqulekisa udokotela bese naye aphuma kanjalo akazange futhi ayibheke naye intombazane lo ukuthi kwenzakaleni ngayo akayithintanga akayenzanga lutho aphume kanjalo udokotela balibe bayakhuluma nesi bakhuluma bodwa bathi uya performa bembize nangegama besho ukuthi ubani uya performa kuze kube ukuthi intombazane sithuleke manje lapha ayisanyakazi simile thina la siyaza asazi ukuthi kumele senze njani nalezinye ama nalawa amanye ama patient ngoba sasilibele simemeza sithi sicela usizo kungeze umuntu intombazane yalala lapha phansi yaze yathula kwaze isikhathi abayisusa ngaso phansi kwakusise kuyoshaya o 6:30 kanje sesifike sonke staff lesi esasebusuku nakhona laba abayisusa lapha phansi yilaba abafika ekugcineni laba babebe khona ekuqaleni kuze kuyenzwe ama rounds be handover bayeya kanjalo intombazane yaze yasuswa phansi yilaba abafika ekugcineni mabefika bayayithatha bayibeka embedeni bayibuyisela embedeni wayo bayibuyisela embedeni nje isithule vele intombazane ayisayenzi lutho ayisakhali ayisithule nje kudala beyisusa lapha phansi ngiyacabanga ukuthi babezama ukutheka ama-ipulse balo bayifaka ba-checka konke ne-BP zonke lezo zinto angazi ukuthi okunye kwakuyini yahlala mhlampe kwaba ukuthi kuphela isikhathi mhlampe singango-10 minutes kanje kwafika udokotela yena lowo ababembizile ekuqaleni mayefika udokotela uyabuza ukuthi kwenzakalani sebeyamchazela ukuthi abazi nabo ukuthi wenzakaleni bafike vele intombazane ibilele lapha phansi onesi laba abasemini bayishiye ilele vele lapha phansi udokotela afike asho ukuthi bambizile mayefika kwathiwa akamyeke kanjalo ubenza lezi zinto zakhe lezi zokuthi ufuna ukubuka ayisukumise embedeni bese ayayiqulekisa mayesefika udokotela bayayichecka ukuthi intombazane kwenzakalani ngaye intombazane yayisivele sithule emva kwesikhashana nje kwase sekuba ukuthi sebelong bayavala-ke i-curtains lapha sebeyayisitha lapha embedeni kwafika nomunye udokotela mayesefika lo omunye udokotela uyasho udokotela ukuthi ayisekho into abangayenza intombazane kade ishonile ukusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi ngalesikhathi intombazane yawa lapha phansi yangayithola usizo yaze yashonela khona lapha eduze kwami embedeni ilebelile ilele lapha ingathola usizo kwathi ebusuku kwakungabo 8 beze besinikeza amaphilisi mase sebesinika amaphilisi ebusuku angibuze unesi ukuthi ngiboneni ngisho mina ukuthi ayi angazi nami ukuthi kwenzakaleni usukume kanjani ngimbone esezoba lapha kimi ngazama ukuthi ngicele onesi laba basemini ngoba kwakusase khona kubona ukuthi nangu usisi ewa la bamyeka kanjalo kwaphelela lapho kwathi ngomsomluko kufike umetroni kimi umetroni uyafika uzongibuza ukuthi kwenzakaleni ngimchaza uzongibuza ukuthi yini futhi engiyibonile uyasho ukuthi wayengekho yena waye off nge-weekend ukuze kwenzakala leyanto ngikhulume mina nomethoni umethoni ukufika kwakhe kimi ngoba umbhedo ama ungasegcineni ngasebondweni mayiqeda nje ukufika ke emumethoni ku sebeyeza ke nalabo abanye onesisebenzi ngoba basisebelibele betraya la nje sebezoza ukuthi ngikhuluma ngithini ngangasakhululekile nami ngoba i-weekend yonke basibelibele bengibuza ukuthi ngiboneni kwenzakaleni ngangasakhululekile nami ukukhuluma ngoba bethi kanje ayi mawuke wakhuluma thina solahlekelwa imisebenzi yethu mayefika umethoni lapha angibuza ukuthi kwenzakaleni kisho mina ukuthi intombazane yasukuma embedeni angiyibona ngisukuma ngayibona seshayeka la isishayeka la kimi isiwa phansi ngacela usizo kwangafika muntu kwaze kwaba ukuthi intombazane isiyashona isonela khona lapha phansi umethoni wathi kimi ay ibhlungu lento eyenzakalile basazoyisukumela kusazoyenziwa i-investigation wathi kimi umethoni kodwa futhi nami lento le akusiyo into ekumele ngihambe ngiyikhuluma wathi iphelele khona la ngingakhulumi namuntu ngalento eyenzakalile ngoba baningi abantu abangalahlekelwa imisebenzi nabazoba senkingeni ngenxa yalento nanokuthi abazali bale ntombazane bafika ngawo umsomluko esibhedlela. Ukufika kwabo kodwa abafikelanga lapha ewodini. Kwaba ukuthi khona umunye usisi esas-admithwe naye khona lapha ezophuma eyokwenza iscan. Ngalesi khathi ephume eyokwenza iscan waqondana nabazali bale ntombazane kwi-elevator. Wachaza esebuya from iscan wusho uyasho ukuthi ubegibele nabo kwi-elevator bayasho ukuthi ingane yabo abachazelanga lutho ukuthi kwenzakaleni ngayo kuthiwe nje ivesane yasukuma embhedeni yawa yashona ukuthi ishone kanjani abazi ngoba abatshelwanga lutho ne-report abayithola kwathiwa nje iwile nje kuphela kwaphelela kanjalo and abazali kwakuwukuthi bafuna impendulo ngoba kwakungasiyo i-natural death. Kwaba ukuthi-ke ngoba bengisengichazela ukuthi nami ngangasakhululekile ukuba lapha ngoba ikakhulukazi staff sasebusuku. Ukufika kwaso ngomsomluko ntambama sebengena ntambama. Mabefika babeyitshela ngangizophuma ngangizodischarge ngalowo msomluko. Mabefika ntambama bangifica ngisasekhona athi lo omunye unesi hawu usasekhona lo ayi kanti uhamba nini usuzo sesoze siphelelwe imisebenzi ngenxa yakho sekumele uye ekhaya manje. Kwaba ukuthi ngoba nasebusuku kangasalaleki nje kusukela ngalesuku kwenzeka lesigameko ngomgqibelo ngangithukile nami ngoba indlela engase sengiphatheke ngayo lapha esibhedlela nangendlela abasebengibuka ngayo nje ngangasakhululekile kakhulu. Kwaba ukuthi kanti vele ngakusasa kwayimakhani ngidischarge sekulesibili nakhona ekuseni makufika udokotela kimi ngolesibili ngifike ngimchazele udokotela ukuthi ngomgqibelo kwayenzeka into ekanje. Wabhala udokotela wayibhala leyo yinto phansi ekuyibhaleni kwakhe bafika labo nesi bathatha ifayili yami mabethatha ifayili yami bayatshengisana kushuthi babetshengisana ukuthi sengikhulumile ngishilo kudokotela ukuthi ngiboneni ngachaza yonke leyo yinto ngoba udokotela wayibhala phansi njengoba ngangimchazelile wayibhala phansi ifayili yami ngawo lesibili yathi ukunyamalala nje isikhathi eside bona labo nesi bebuye belibele beza kimi bethi bezongibuza ukuthi kwenzakaleni ngalolu suku ngiboneni ngoba nami ngase sengingaphenduli lutho ngase ngingasakhulumi nabo kodwa ukulibela ukukhona lo nesi lo ethi ayi wena sekumele uhambe la manje ungaze usifake inkingeni ngalento owayibona ngoba ngathi usukhuluma kakhulu kwa ukuthi vele ngalelo suku sinami sengizohamba ngiyadischarge ngekhaya.
Asibonge kakhulu dadwethu. Mhlambe ke umuntu into azoyenza lo dabu uzothatha njengoba lunje aluse kwi Department of Health. Mhlambe yeah, so luza nje ku HOD ubaba ushabalala sithembe ukuthi ke uzophenya. Mayise phenyile futhi ekugcineni kosuku ngoba sifuna isiphetho balithole kugcine kufikele kubazali bengane sigcine nesibhedlela si-onaphe sihlangane nabazali besho ukuthi kwenzakalani bebanike into egcwele. Angibonge kakhulu bese ke siyacela nje futhi ke abantu emphakathini wase South Africa masebenza ke sisebenze ngokuthembeka siuthande umsebenzi kungabe ukuthi siyenza nje lokho kosilekelela siyolakha lelizwe. Masithi South Africa isigodi sisuke sisho ukuthi abantu bakuleyo ndawo bayazana bonke bayasizana bayazwelana bayathandana. Yilokho kwakhulu. Sibonge kakhulu nje dadwethu ukuthi ungathuli nodaba nje. Siyazi ukuthi abazali balengane awubazi awazi nokuthi kuphi kubo kodwa isenzo osibonile sangabasihle wasuthi cha awufuna abantu abazobafuna. So okwethu ke njengamanje le report iya kwa health. At the same time, sibesifuna abazali balengane. Ngiyabonga kakhulu.